Jongisisa 1x xa u x elingana no negative 1 u x elingana no 0 na xa u x elingana no 1. Ngoko masenze lona umzekelo u x apho alingana khona no negative 1. 1x uba ngu 1 times x. Athi ngoku x abe ku negative 1. Isinike lonto u 1 times negative 1. Zininzi ke indlela onokuthi uzicinge. U 1 xa umphinda phinda nangaliphina inani. Iza kuba lelo nani uphinda phinda ngalo. Xa sithe u 1 times negative 1, impendulo iza kuba u negative 1. 1 times negative 1, impendulo u negative 1. Enye indlela nokuyisebenzisa kukuba uthi 1 times 1 is equal to 1. Zineempawu ezahlukeneyo ngoko uza kuba u negative 1. Uza kufumana impendulo efanayo nokuba wenze ngeyiphi na indlela. Ngoku siza kujonga apho u x elingana no 0. Sithi 1 times x iza kuba into efanayo xa uthe 1 times 0. Sibeke u 0 endaweni ka x. Siyaphinda sithi xa uphinda-phinda nantoni na ngo 1. Impendulo iza kuba yile nto uphinda-phinda ngayo. Ngoko apho iza kuba ngu 0. Enye indlela yokuyicinga le nto kukuba u 0 xa umphinda-phinda nangantoni na, impendulo iba ngu 0. Ngoko nokuba kungeyiphi indlela oyenze ngayo, impendulo iza kuba ngubani ku 0. Apha ke masenze umzekelo sithi 1 times x is equal to x. Ngoko xa uphinda uzijongisisa ezi zinto, xa u x elingana no negative 1 okanye x elingana no 0 okanye u x elingana no 1, iza kuba lelo nani uphinda ngalo, kuba nantoni oyiphinda ngo 1 iba lelo nani uphinda ngalo. Ukuyenza icace ke masike sithi u 0 xa umphinda-phinda nantoni na uyalingana no 0. Ukuze sibeke emgangathweni olinganayo ke le nto masithi masijonge u x xa elingana no 1. Le nto iza kusinika u 1 times 1. 1 times 1. Nto leyo mhlambi soyifundile ukuba 1 xa umphinda-phinda nangantoni na iba lelo nani uphinda-phinda ngalo. Ngoko impendulo iza kuba ngu 1.